Blue unokudlala dlala ke lapha na Long Street asha suka ke lapha na 1600 meters ake sibheke ukuthi ngatsahleleke kanjani ke njengamanje umuthi uyabheka nje zihamba seningi impela hey asha lisele nje emuva lapha na uyena ufasila Tido njengamanje ke kohleli phambili sit reunion lapha yana bese bakhona lapha na Safari Lodge uhleli eduze nje lapha na Grand Occasion lapha yana umuthi uyabheka izibulo khona lapha yana Sky Kisses Queen Amina lapha yana bese ubo Pink Diamond ukhona Long Street lapha yana bese ke uvala ufasila Tito lapha ekugcineni ake siphinde ke sibukele phambili nje manje 800 meters njengamanje uhamba phambili uSid Reunion ukhona lapha na Safari Lodge endaweni yesibili khona Grand Occasion lapha endaweni yesithathu endaweni yesine ilona izibulo lapha elihamba nayo Sky Kisses lapha yana umuthi uyabheka ngemuva khona Silver Jubilee lapha yana osondelayo bese ku uyena lapho Pink Diamond abathe kumdonsa nje kancane bese kuba uyena ke laphana uQueen Amina laphana ehamba nawe Long Street bese kuthi ekugcineni uyena kufasila Tido ziyojika manje ibhendi lokugcina ke manje izongena ku street ke njengamanje usabahola njalo laphana uSweet Reunion nangu Safari Lodge sondela ke njengamanje attack laphana nangu lapho Grand Occasion ezibulo nawo basondela kahle kakhulu laphana umuntu uyabheka uSafari Lodge uhamba ngempela ke laphana uyena usethatha indawo ke phambili kodwa usakhona uSweet Reunion laphana nanga lapha uPink Diamond nange sondela noGrand Occasion nali nezibulo ke manje lithatha indawo ke manje lisondela ke kakhulu ke njengamanje liza lapha kuSweet Reunion sisondele kakhulu manje zodlula 200 meters njengamanje uhamba phambili ke laphana uyeza uPink Diamond laphana nezibulo ukhona uSweet Reunion asazi ke uzala nkomoni ziyasondela zonke njengamanje Pink Diamond yaba phambili laphana nanga uPink Diamond laphana wawuthatha umntaka uPink Diamond washiya izibulo laphana Sweet Reunion Grand Occasion Pink Diamond Lorenzo Karim. Welcome to Karen Pro Leli Hash. Now winner kahle kakhulu Leli Hash. Pink Diamond. Uthatha umjako lapha na Pink Diamond. Karen Pro ishiza ubulo lapha yana. Ebese lizamile lapha no Sweet Reunion ube khona lapha yana. Kodwa ungabazi nje lapha ukuthi u Karen Pro lapha yana winner kahle kakhulu lapha yana. Nange lapha yana Pink Diamond. Zibulo langena isibili ke lapha na Sweet Reunion ongena isithathu bese kuwa Grand Occasion lapha na kuwa Safari Lodge Silver Jubilee Queen Amina Long Street bese kuwa Sky Kisses Ake sibabongeleke abantu abathinteka kuleli hashi umnikazi walo Mr M Pandaram umqeqeshi walo Lorenzo Karim umgibeli wayo Karen Brewer iyahle laphula lele Vecopos Drift and Maurice Fontaine uyalibona nje liqhamuke ngapha ngasokunxele leza lihamba kahle lapha yana bathi kuhamba lapha na Bayamba nawo Sweet Reunion nezibulo lathi liyazama kodwa ke Kaden Pro lapha yana sengifikileke nami niyangazi ngiqale khona ukujaha la eThekwini ngikhona ke nami namhlanje Lorenzo Karim umqeqeshi lapha yana Mr Pandaram okuyena umnikazi wekashi Pink Diamond asandumjako esithathu